na 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 na. Chombe chombe. Wanga wape vidonge. Muleba nalegea. Niwama Mungu kanipa nicha mwonga. Mashallah.
Sema. Alright. Penzi nene.